urwego rw'abashingwamanza mu Burundi barashima imigenderanire iri hagati y'ugo rwego hamwe n'inzego za leta kubera ko atamushingwamanza agihagarikwa bivugwa na Maître Didier Nukuli umukuru w'urwego rurongoye abashingwamanza kuri wa 2024 aho ugo rwego rwari rwamutse rutangura umwaka w'ubutungane wa 2024 ushira wa 2025
turakenguruka ukuntu imigenderanire hagati y'inzego z'abashingwamanza wo mu Burundi hamwe n'inzego za leta hamwe n'abandi dusanzwe dukorana mu kazi kacu ka misi yose turashima ukuntu iyo migenderanire yifashe n'ukuntu yagenze muri uwo mwaka duhejeje bona ko mudaherutse kumva umushingwamanza yafunzwe yahagaritswe mu mabanga yiwe ni bimwe mu byo dukenguruka cyane umushingwamanza wo mu Burundi nukuri muri rusangi arubahirijwe ibyo turabikengurukira rwose abarongoye amasentare n'abarongoye amaparke ngaha mu Burundi ndetse n'abarongoye ubushikiranganji bw'ubutungane ni ikintu ciza cyane kuko ntivyamye bimeze gutyo ikindi rokongera ko nuko n'imigenderanire hagati y'inzego zibiri z'abashingwamanza kubera murazi ko dufise inzego zibiri rw'ibujumbura n'ubw'igitega iyo migenderanire nayo nyene imeze neza cyane ico twifuza rero nuko muri uwo mwaka tugiye gutangura byo komeza gutyo mbere hakanaba hakarusho cyane cyane ko twafashe umwanya wo kwirimbura mwabonye yuko icivugo cy'umwaka w'ubutungane ari imyifato nziza ku bashingwamanza hamwe no kurongera kungura ubumenyi ibyo bikaca biba inkingi z'iterambere mu gihugu iterambere ry'ubutungane ibyo tugiye gukora rero ni ukugerageza kuraba aho bitagenze neza mu gisata cy'ubumenyi mu gisata cy'inyifato bita discipline mu gifaransa tukagerageza tukaraba ico twokora tugahanura bibaye ngombwa tugashiramo n'izindi ngupfu
naho biruko muri urwo rwego basabako amategeko amamwe yohindurwa kugira ngo urwego rw'ubutungane rwigenge
biravugwa na bamwe n'abandi yuko ubutungane butigenga ico nico nokwita an ideal k'ubutungane bwigenga ijana ku ijana ico rero turagikorera ko cyane turakora ivyankenerwa kubitwerekeye kugira ngo ibintu bitere bimera neza aho rero nkuko abandi musanzwe mubiganira babibabwira birakenerwa yuko amategeko amwamwe ahindurwa birakenera yuko ingendo z'abantu bamwe bamwe zihinduka ivyo rero ni umurimo wa misi yose turabikora imisi yose haba mu guserukira abo twunganira mu mategeko haba no mu migenderanire dufitaniye n'abajejwe ubutungane kandi uno munsi turashobora kubabwira yuko ibintu bitera bimera neza
umunsi mukuru wo gutangura umwaka w'ubutungane ku bashingwamanza wahimbarije ibujumbura aho n'abashingwamanza bigitega bari bahuriye hamwe n'abibujumbura kabe akadi ko kwibukanya hagati yabo amategeko nakaranga mutima bigenga umugabo w'ushingwamanza ibikenego kugira ngo umushingwamanza ashobore gushyiraho ibiro uko babitunganya nibindi